Hey, what's up? Kwa jina naitwa Zulfat. Niko hapa kwa kumpa company msanii wetu Greatest Music.
Yep.
Kushuti video yake mpya. Chini ya usimamizi wa director machachari.
Yeah.
Mtamani. Usisahau kusubscribe channel yake ya YouTube.
Yep.
Director Mtamani. Thank you for watching me, guys. Bye.
Behind the scenes.